nanini Mokanali bozoya Bwatole tenanga Oyo sikrize Mama mitondo Mama polina Mama bumuna Tela mase Bana zambe Tostikali izole peonda
Teresa, de Gabelize, Bisomawa.